ba kudi fa zai mana kyau
zai mana kyau
yana mana kyau
yana mana
kudi zai yi mana kyau
zai yi mana kyau
kalle mu da kyau
a'a
karo duba mu da kyau kasan kudi fa yana mana kyau
yana mana kyau
kalle mu da kyau
kalle mu da kyau
kudi yana mana kyau.